Bamwe mu bana badashikana imyaka itanu ku mutumba Murambi turi muri komine Buganda intara ya Cibitoke barafise ibimenyetso vyo gufungura nabi. Abavyeyi basigura ko inyuma yo kuronswa inyigisho mu kibano ubu bagiye kuja baragaburira imfungurwa zikwije ivyankenerwa abana babo. Ujejwe guhimiriza imiryango kuri uwo mutumba asanzwe mbere anakorera mu kigo SOS mu vyo kijejwe harimwo ineza y'ibibondo asigura ko ahanini biva ku kutamenya bamwe mu bavyeyi bagafata ibimenyetso vyo gufungura nabi nkaho ari uburozi. Ornera Muco yarahashitse.
Ushitse ku mutumba wa Murambi uri muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke urabona abana badashikana imyaka itanu biboneka ko bafise amagara meza ariko hakaba hariho n'abandi bagaragaza ibimenyetso byo gufungura nabi nk'umushatsi wenje n'amatama vyimvye. Umwe mu bavyeyi b'uwo mwana w'imyaka 25 abana batatu babiri muri bo bafise ibyo bimenyetso aremera ko byavuye kukungene kenshi yakunze kubagaburira imfungurwa z'umugumwe nk'ibiharage byonyine.
Ishoki naramugabura nk'ibiharage hari igihe nareka gushyiramo imboga uragaca bishaka kubirya byonyine nta mboga zirimo. Ubu inzoza ndashyiramo imboga ashyiramo n'ibyema nze ndamuhiriza n'ubuyi kugira asubire kumera neza.
Indugu Josephine Bigari wo mu kigo SOS Village d'Enfants mu Cibitoke ajejwe gutanga amahimiriza ku miryango ishika 57 kuri uwo mutumba avuga ko ivyo biva ku bavyeyi badafise ubumenyi bukwiye kukungene bashobora kugaburira abana babo ariko kandi ko biva no kuvyumvira abo bavyeyi bafise yuko umwana ahindutse aba yahawe uburozi.
Ica mbere na mbere cyose nuko hari inyigisho nkeyi mu bijanye n'ingaburo ibereye hanyuma kandi hakaba hariho ibyiyumvira abantu baba bafise batarekura nk'icyiyumviro cya mbere kijanye nuko iyo umwana ahindutse bakabona baramuvuje iminsi itatu ubwo nyine baca batangura kwiyumvira yuko ari uburozi ugatusanga umuntu abanjije ibyo hamwe bakazugaruka kwa muganga yasinzikaye. Ikindi nacyo twashobora kuvuga amikoro ni make imiryango myinshi ngahira Kenya ugasanga yaronse umwimbu w'imyumbati ariko ugasanga nta duharage ugasanga bya byo kurya byo mu migwi itatu ntashoboye kubironka byose ugasanga nk'umuryango bimbuye ibiro 10 ku mwaka uravyumva yuko umuryango w'abantu nka batanu ibyo biro ntibyokwira ugasanga rero amikoro ni make abantu bakajya ibyo bahambije ubugari buniniya n'agasosi kuturengarenga gusa kandi akabijya saa sita no mu ijoro abana kenshi bajya nk'ibyo ababyeyi babo bariye nta musururu wovuga uti bateguye umwana uwo musururu ubwo buyi ngo ni uko ari umwana baca bamutegekaniriza ibihabo ariko arajya nk'ibyo ababyeyi bafungura birashikaga ke tugatanga ubuyi mugabo ku bana bake cyane igitigiri kaba ari gitoyi cyane ahanini icyo dukora tubahimiriza kuja kwa muganga tubahimiriza kuja muri cya kigo kiraba abana bafise amagara make avuye kugufungura nabi.
Saidi Anise umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Buramatari avuga ko ibyo biva kenshi ku bavyeyi badafise uburyo bwo kuba mu bisagara basize bagurishije amatongo yabo ku mitumba.
Twasanze ni ba bantu nyine bimuka batategwe neza kwageze ku bimuka agaterura umuryango w'abana 7 agitongo agasigari gurishije ruguru akaza kuko usanga abantu 8 yaravuze agatongo ihara ari miramusi y'inzu ariko aja kucingira ku munsi kurima mu mirima y'abandi.
Muganga Habiyaremye Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Cibitoke avuga ko mu byigwa byakozwe mu mwaka wa 2024 byagaragaye ko mu ntara ya Cibitoke abana bafise hagati y'umwaka umwe n'imyaka 10 barenga 50% bafise iminsi yo gufungura nabi.
Hariho bijya bigongarukira ubuzima biba biri mu kibano mu gihe bidakunze yuko bashobora kuvurirwa muri ibyo bigo niho baheza bagaca babarungika ku ma centre de sante. Ku ma centre de sante naho iyo babonye barabafasha iyo bibananiye bagaheza bakabarungika ku ma hôpital de district gusa ikibazo tugifise mu kibano muri bijya bigo kubera ko aba mama Rimiere ari witwita mama Muco bidakunda yuko baronka ibikoresho na cyane cyane imfungugo murazi yuko ariho politike y'igihugu ku mwana atarakwiza imyaka 5 wese avugwa ku buntu kungwa ari yose abafise no kuvuga rero abo batarakwiza imyaka 5 kugezwa n'ubu bavugwa ku buntu mugabo abarengeje imyaka 5 nibo bashobora kurira nabyo nyene bitanguye mu gihe aho bahinyanyuriye ingene ujya mu gambe wa FBP uriko urakora
izo ndongozi zihamagarira abasanzwe bafasha mu gisata cy'abana kubandanya bafasha kugira bahangane n'ico kibazo cyo gufungura nabi kibonekeje kubana mu mwaka wa 2023 ishyirango mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibondo UNICEF keravujije ku isi abana bashika 17 million bari bafise indwara zo gufungura nabi